Sesifikile laphana besingene ngaphakathi ukuyokwenziwa inqoqo zamalobolo. Sesifikile sayibamba inqoqo zamalobolo basimukela abantu moya omuhle. Khona bekungelula kakhulu beyishuka kodwa kumnandi kakhulu ngcinwa konke sigcine sivumelene sagcina sesikwakhiphile amalobolo. Namhlanje sizana endaweni yasemtubatuba ebaswazini isigodi sakhona ebaswazini right and then sizilana nje ngeindaba zomjolo ngizovane ngisho kanjalo just to sum up everything sonke silana usuku lomswenko sizojabula but ngaphandle kwalo ngaphambi kwesijabule kumele siqale singene ngaphakathi socela isihlobo esihle. Ngihamba neyinsizwa la nonondaba nomalume wami cha usuku olukhulu impela lo ngoba nomalume wami ukhona uNdlovu noNyambosi bazongena ngaphakathi bocela isihlobo esihle bayishaye zonke iy'nkomo and yeah.
Sanibonani, gama lami nguZanele ngokwaDube, ngisuka khona la eMtubatuba. Namhlanje usuku olukhulu kakhulu, abantu bakwaBiyelo Menziwa bafikile namhlanje bazokhipha amalobolo, njengamanje sebezokhipha uMembeso. Imfiso zami namhlanje ukuthi sihlanganyele nemndeni yethu nabangani, kube mnandi kakhulu. Sihambe sonke sithokozile. Ngiyathanda ukubonga kakhulu kubiyela uMenzi wabandla ngokungenza umuntu akhethe mina abantu bebaningi kangaka. Ngiyabonga.
Ngiyababongela kakhulu osukwini lwanamhlanje. Like us waDube eMtubatuba bekuzolotsholwa udadewethu omncane uLastborn. Njengamanje sesiya uMembeso. Ngibafisela konke okuhle nosibari kulokuhamba abasebeliqalayo. UNkulunkulu abasikime ngey'khathi zokuzivakasha. Siyabonga. Amen.
Mngani wami ngiyamhalalisela kakhulu. I love you my friend. We have been through a lot together. We have laughed together. We have prayed together. I hope kuthi lapha emzini oyakhona kaBiyela uzosiphatha kahle. You're always going to show this charisma that you have always had in your life. God bless you. Thank you so much.